Nimestv yagendeye mu gisagara cha Bujumbura nkuko musanzwe mumenyereye yama iriko irashikiriza ibiganiro bitandukanye ibiganiro bifasha abenegihugu kugira ngo bashobore kubungene bitwara mu mibereho ya misi yose hano iwacu rero naho muzi yuko ikiza cha COVID-19 atacyo dufise mugabo abantu bategetswa kuraba ingene bashobora kukikingira kwikingira naho kumenya ibyo badusabye kugira ngo tubigende naronde rero umwe mu barongozi bajejwe abakozi COSYBU arabidondora hama yongera atubwire ingene abakozi ingene bifata muri bino bihe na cyane cyane ko twumva ko ikiza cakwiye isi yose ari guhonyangana reka tutagize mwirimo amahoneza rero mwamubise icyo tuzaba turavuga ku byerekeye coronavirus hano abakozi musanze murongoye bakifatamo gute mu mirimo ya misi yose
urakoze urumva abakozi ni nka banyagihugu bari mu banyagihugu baciye ubwenge urumva rero hariho ingingo leta yafashe nayo nyine leta zikorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu ricijwe amagara y'abantu bemesi izo ngingo rero birimo barazivuga barazizi urabona hariho gukaraba hariho gutegerana gufata hagati metero y'ubundi n'uwundi hanyuma hakaba ibi byo ku abantu bataja hamwe ari benshi kugira ngo begerane kuko irandukira bwose
ndakubajije ahantu turabasanga kubona hariho ahantu hagwiriyeho abakozi benshi ugasanga mu biro abakozi baregeranye cyane
izo ni ingorane ushobora mu biro bahura abantu batatu bane barakorana mugabo urumva hariho izo ngingo zo kwikingira bahita mu bufaransa mezire bariyeri hariho kwambara akantu gafuka umunwa n'izuru masike agaca haba nakajya kuko ushobora akadezinfekta nkuko bifite mu bufaransa biba biterera bigena kica imikorobe kica ya n'amavirusi n'ingena wewe wiyumva mu mubiri n'iki wewe wiyumva mu mubiri hakurya urumva nk'aba ari abaganga baragufata ubushuhe ntambere ati igihe babonye rero ubu bushuhe burenze baca bamenya rero aho bakurangira kugira ngo bashobore kuza kugupimisha umugera bamenye yuko umugera utawufite cyangwa uwufise hanyuma rero ku kazi rero urabona tube dusanzwe dukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'akazi uyite nawe nyine tubara izo ngingo zashyizweho na OMS gukaraba guhana disitansi rwo bita disitansiyasiyon hanyuma gukorora urabona nakore nk'umuntu yumva akorora ingene agira uko agakororera mu nkokora hanyuma hariho kamena kubareka akadezinfekta kugira ngo ukure mikorobe uruze mu minwe n'isabune ibigenewe urabona ko leta yaratanze iratanga iryo sabune iragabanura n'ibiciro nyuma rero n'ibyo byo gupima ubushuhe urabona nk'uko bibajije biragoye igihe mukorana muri benshi mu biro izo ni ingorane zihari mugabo iyo wikingiye ukambara ukaba hasi ugakaraba agapima ubushuhe ntibashobora kubona yuko amubikiye kugira ngo itera ngo irahira yuko ataba afise ikimenyetso cy'uwo mugera iba yabaragira bimwe bita abantu bakaguma mu byo bita teletravayi gukora bakorana na za mashini iwacu rero ubu urabigoye ntibise benshi kuza kuba ufise ndanuze umwe bita interineti ikaze rwose kugira ngo yewe ngume mu bira nanjye nkorane n'ubundi anayifise mu bira kuko nawe ariho mwakayifise igihe rero muri biriya bihugu biteye imbere nibyo bageze abantu bagakorera mu bira akazi kakabandanya twebwe rero ibyo hari aho urabigoye niho rero dushaka dukora rero ibyo yuko ibyo gukaraba bakambara masike bakadupima ubushuhe hama twagerageza niyo metro tukayiha ntabwo hajya mu milimetro birashoboka kuyiha metro igenza sasa birashoboka eh hanyuma rero kirumba rero n'ico kiza ingorane nyamukuru nuko birafise ingaruka mbi ku butunzi bw'ibihu bigaca bigira ingorane no ku kazi k'abakozi nubwo ndakubariye uhereye muri ibyo bihugu bikomeye by'iburayi urumva ko abakozi benshi bashaka cyangwa bari muri izo bita shomaje urumva rero ibi ndakubariye ati nimugume muhira kurya byakonfinira urumva ko akazi kaba gahagaze kubwira ngo umwandikira urumva nibyo biri mu bihingiye urumva rero umudandaza urushaho uhakana abantu ntibasubira kuza kugura abantu ntibasubira gukora kugira ngo bagire umwimbu bagire porodisiyo urudandaza urushaho uhakana usanga uzi ko isa urudandaza urudandaza n'ikintu gikomeye ubutunzi rero nabwo burushaho kwigorana abantu bagaca babura akazi ikindi nacyo ku bakozi ni gukorana n'abakoresha bakorana nabo mu bitwaro kugira ngo kuri ya nyabutatu yo mu kazi imwe yashyira mu nzira ku buryo akazi tubari abasoreje nasiyonali capati kugira ba mbere bayikinge bose bari hamwe ikindi cya kabiri nacyo ingorane zoba ziterwa n'iyo ndwara korona virusi mu kazi bashobore kuzirwaniriza hamwe ibyo ni ukuvuga mu bufaransa les impacts négatives socio-économiques causées par la pandémie ya korona virusi bishobore kuzirwanirira hamwe kuko batazirwanirije hamwe bishoboka aba mbere mbere twitura mu kurwanya n'abasirikare